Ndanezerewe yego icyo nico je no vuga ndanezerewe ukonje ngaha mbora ncandonga hani kuri sur inspiration umuntu ataje ngabica bimufana hari urumva mbanje ku isoko ndanezerewe nje ku isoko ya inspiration yiwanje yose
kugwa muje gukora iki
je gukora concert izobera muri arena ejo
ushaka kutubwira nyene iteguwe yo concert n'ingene bimeze byose nico tukwiteze ko twakwitega
iteguye neza nzoba ndi kumwe na Estanish nararijeje kuvuga yuko azoba arimo fizo zoba mu batumire urumva abamvuye ko nk'aba artiste bafashe decision yo kuza iruhande yanje kandi urumva iteguye neza neza
ni kidumu yari yavuze ko azokorana na bendi wari yo boda boda benda ko tubona ari kidumu ashitse wenyine mbega abandi bashyahindutse cyangwa naho program ni kwa kunyenye
oya nabone bazoshika ejo na kamaro ko boshika uno munsi no munsi ni njenjeje media bo bazoshika ejo mu vya sound check muzobabona
yego kidumu mbega uruno rugendo rw'iwawe rufaniki n'indwi dusanzwe turimo yari wabarundi baba mu makungu
emba mu makungu nanje ndi umwe muri bo ibi bintu uko vyatanguye nk'abagenzi Sebastien vyabandi twakoranye concert muri Cape Town nasanze yibera muri South Africa vyatangiye tuko turavugana gucyo tu hanyuma ngabafise ujeje umutekano wanje Emmanuel acha bijamo gucyo tutavuga ati tubikore muri itariki c'est bien ni vyiza ni muci tuvyitira ijoro ryo muci kugira ngo dushobore guteramana n'abarundi hanyuma ikindi nacyo ndibaza ko Estanisha keneye support ndabashimiye cyane kandi ndabivuza imbere yiwe iyo tutabona mwebwe vyari kumera nko kumenga ni imvura yaguye mu ishamba ireho n'indi nzira kandi yo kumuha support nawe imbere yanyu n'imbere y'abafana kugira ngo ya ndirimbo twakoranye tuyivuze imbere yabo
none kidumu uvuze ifindirimbo kidumu ni kidumu afise n'ubuseke bwinshi biravuga ko n'igihogo ishasha vuba cyane tuva kuri kiro nka biteze kugwa mbwira mwarimbanye na Marina
itariki zitatu z'uko turimo k'umunani kwinjiye urumva samedi proche mbwira irasohoka kandi mwese ndayibahera rimwe
kidumu mbega akamotera abarundi bari bavuye mu bihugu bitandukanye bari ngaha mu ndwi yahariwe abarundi baba makungu ijambo babwira ni
nuko boza kwemvesi mu gihugu cyacu igihugu bavuyemo kuko igihugu cyubakwa n'abanyenecyo n'abajya bubase bijya bihugu barimo n'abagabo nkatwe n'abasore n'abigeme nkatwe kuri ivyo bagarukane ku isoko twubake nga tuduze itafari kurindi ngaha nyine.